Munezo nangire byo gusubira kugwa yambo mwanya wa Hosen yuze wowe ubandanya gukurikirana ibiganiro byacu ndetse n'inguru tubageza ko ibiganiro babigezwe ko umuntu usanga ahandi ndabakengurikiye cyane rero mwebwe dukomeza kubana imisi yose buriko turungitse inkuru rero kuri imbonesha kuri acha nanyu Hosen yuze ndabayikaze rero muri amakuru akomeye cyane tujye kubageza ko amakuru umuntu usanga ahandi amakuru agiye kugaruka kubiri ko biravugwa mu gisata cy'agati y'akazi na muntu umutekano ndetse na politike mbayikaze rero mwebwe tujye kubana muri amakuru amerereye hose mu cyungara cy'igihugu cyacu Burundi mu narazo zigize igihugu cyacu Burundi bahaye ikaze namwe muri mu bibanye mwese mwese ndabakengurukiye cyane abari mu gihugu cy'u Rwanda muri Republika ya Rusange ya Kongo namwe ndabahaye ikaze na makuru akomeye cyane tujye kugaruka rero kubiri ko biravugwa cyane cyane rero ingingo nkuru nkuru tujye kwibanda ko tujye kubuzibageza ko akakanya gato cyane munyemereye mbanze rero menikaze abandi banywanyi bacu badukurikirana bari hakurya amazi magari bari mu buraya muri Amerika muri Australia muri Canada mwese mwese ndabakengurukiye cyane kandi ndabahaye ikaze no kuri akaneza inayo mudutera yanyu idutera akagufuko kwa madukora makuru agezweho kandi atohoje niba uri kutwumbuka butarakura sabune cyangwa subscribe navuga ko uri gucika nkwa dore ko byoroshye cyane kitegezwe no gupyonda kuri iyo nzogera maze buri ko turungitse inkuru kuri imbonesha kure yacu nanyu Hosen yuze ukazajya uhita ubona notification ikubwira ko hari umukuru nshya dushyize ko maze nawe ukamuyumva ukamufite amakuru agezweho kandi atohoje ndakwingurukiye cyane rero aho uherereye hose amakuru tugiye kwibanda kuri zingingo nkuru zikurikira turagaruka rero ku nkuru y'umubabaro ikomeye cyane twumvise akakanya kubiri ko biravugwa rero kuri rero mutima rokomediane ni inkuru itari nziza habe na mbazure ko nabandi bahanzi abandi bwose bakaba rero bafise icyo bagiye bavuga ko abandi basani ni inkuru ikomeye cyane ituruka rero ku bitaro aho mutima rero yaragwariye ndi inkuru tuzakubageza ko rero ni inkuru ikomeye cyane aho hari inkuru yibanga aho rero hari ibiganiro byihariye Felix Antoine Tshisekedi Perezida rero wa Republika ya Rusange ya Kongo yagiranye rero na Evariste Ndayishimiye Perezida w'u Burundi ni nyuma yaho rero inama yabahuzaga rero inama 23 rero Commissar Summit yari maze kurangira maze barahura bakora ibiganiro mwibanga rikomeye cyane hagati ya Neva rero ndetse na Felix Antoine Tshisekedi bafise nico bavuze rero kuri mugenzi wabo badashana waka Perezida Paul Kagame dore ko we yari yatumiwe ariko akanga kwitaba iyo nama ngishi byavuzwe rero kuba yaranze kwitaba inama ahubwo agahitamo kwigira kureba umupira turabigaruka ko mu buryo bw'idonido muri amakuru yacu ndi muri turi busoreze koroni inkuru ikomeye cyane aho Evariste Ndayishimiye ariwe yahawe rero uburongozi bw'umuryango wa Komesa uburongozi azamaraho umwaka wose turaza kubijamo rero mu byukuri tubafashe kumenya ese uyu muryango ugamije iki ndetse n'icyo waje usimbura ndetse n'igihe watanguriye ndetse n'inyungu abarundi muri rusange twese dufite yo kuba turi muri uyu muryango ayo niyo makuru tugiye kurambura mu buryo bw'idonido kuri imbonesha kure ya channel Hosen yuze ikaze rero mwebwe tugiye kubana mbakengurukira cyane n'amakuru rero tugiye kugaruka reka rero tukomeze mu buryo bw'idonido bivuye rero kwisanganya mutima comedian yagize mukombozi Lusiferi yahisemwe rero gusibya igitaramo bari rero bafitanye ejo kuwa gatandatu hariya mu Kayanza uyu mutima rero w'urukundo yerekanye mubona uto uzotugeza rero kwiterambere ni nkuru rero muri buze kutubwira mu buryo bwa kometi ni uyu mutima w'urukundo mukombozi yerekanye nyuma yaho rero habaye isanganye babashe cyane mu gihe mutima rero comedian yakoze isanganya agonzwe rero ni modoka y'igipolisi ikaba yarabagonze imodoka yiwe yitishwanyagurikira ngirika cyane babiri mu bari kumwe rero bakorana comedy bakaba barahise bahasiga ubuzima bose baryamira ko kwa bagabo mutima yirukankanwe rero ku bitaro akaba rero ariko aravurwa ariko akaba hari amakuru atari meza aturuka aho ngaho aho bivugwa yuko ubuzima bwiwe butameze neza habe namba aho arwariye rero mu bitaro mudufashe rero gusenga basha duhejeje rero kumwuguruza mu bindi bitaro mutima rokomediane uko nikoro yariko asambagurika ubuzima rero bwa mutima rokomediane bukaba bukomeje kugenda buragenda bumera nabi cyane ibyo rero tukaba tubisoma ku rukuta rwa X cyangwa rwa Twitter rwa Fernando aho yavuze yuko rwose ibitaro mutima rukomedian yaragwariyemo bakaba bimukuye muri bakamujyana mu bindi bitaro byisumbuye amagara rero ya comedian nagakomeje kugenda neza nyuma yaho rero akoze isanganya ikomeye cyane imodoka yiwe ikagondwa n'imodoka y'igipolisi babiri mu bo bari kumwe bose bagahita basiga ubuzima turakomeza rero kwihanganisha umuryango wababuze ababo ndetse tunasengera mutima rukomedian twakunde cyane ubuzima bwe niwace bwononi karango nawe duce tumubura ndi muri twabwiye turi bagere ko ni inkuru ikomeye cyane ibanga rwose ryaturutse mu masoko yacu aho hari inama ikomeye cyane mu mwikwezo rero yabaye yahuje rero president Felix Antoine Tshisekedi rero alongora Republican Nkosangi ya Kongo ndetse na mugenzi we w'ishuti magara Evariste Ndayishimiye baganiriye ku bintu byinshi cyane ndetse bafata n'umwanya wo kuganira ku bijyanye na mugenzi wabo rero banga urunuka ari we rero president wa Republika igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame bakaba rero baraguvuze yuko rwose bari bamuhaye ubutumire kugira ngo yitabire iyo nama maze akaba yaranse kuyizamo ahubwo agahitamo kujya kwirebera umupira wari urimo urahuza n'umugwi w'igihugu cy'u Rwanda rero amavubi ndetse n'umugwi wa Djibouti amakuru rero dukera kuri byo ibiganiro bagize bagiranye amasezerano akomeye cyane yo gukomeza kurungika ingabo rero z'abarundi muri Repubulika muri Iharanira Ingoro Rusange ya Kongo kujya kurwanya umuhari M23 dore ko ukomeje kugenda urayobya ibintu n'umuhari rero M23 aho ari amakuru avuga yuko uwo muhari woba rero uhabwa cyangwa ugafite terwa munda n'igihugu cy'u Rwanda rero gafatwa munda n'igihugu cy'u Rwanda mugihe rero arimo mu byukuri mu byo byatumye president w'igihugu cy'u Rwanda atitabira dore ko we ubwe yivugiye yuko atorobana mu maso na Felix Antoine Tshisekedi ndetse rero na Neva amakuru rero akomeye cyane turakomeza ku nkuru ikomeye cyane aho rero twabwiye ko tuzagusosera tubabwira yuko nyiricyubahiro se Burundi Evariste Ndayishimiye Neva akaba yarahawe kurongora rero iyi umuryango wa Komesa mu gihe rero cy'umwaka akaba rero agize abayo wa kabiri mu barongoye igihugu cy'u Burundi ahawe izo shingano zo kurongora uyu muryango reka rero turebere hamwe muri make byinshi agiye gukora Evariste Ndayishimiye rero kuri ibi ngibi ahawe president Evariste Ndayishimiye rero niwe aramutswa ishyirahamwe Komesa inama rero igira ya 23 y'abarundi y'amakuru rero inama igira rero ya 23 y'abakuru b'ibihugu n'amareta bigize umuryango wa Komesa yaraye irangiye Bujumbura yemeje ko rero president Evariste Ndayishimiye ari we agiye kurongora uwo muryango Komesa rero yashinzwe mu mwaka w'1994 isubiriye ishyirahamwe ZEPU Zone de Change Preference rya rero ryavutse mu mwaka w'1991 president Ndayishimiye abaye umukuru w'igihugu agira gatatu rero w'u Burundi ahawe kurongora iryo shyirahamwe inyuma ya President Jean-Baptiste Bagaza na President Pierre Buyoya bigeze rero kurirongora bicikwa rero ZEPU President Ndayishimiye rero yasubiriye President Hakainde Hichilema wa Zambia yaramaze umwaka ari we aramutswa rero iryo shirahamwe inama rero yitabye n'abakuru b'ibihugu 6/21 komesano umuryango w'igihugu rero ibihugu 21 byo muri Afurika bisangiye isoko mu by'ubutunzi U Burundi rero u Rwanda Repubulika ya Rusange ya Kongo Uganda Kenya Somalia Ethiopia Eritrea Djibouti Malawi Zambia Eswatini Zimbabwe Madagascar Comores Seychelles Maurice rero Misiri Djibouti ndetse na Tunisia Sudani na Libya abakuru b'ibihugu rero 6 ni kuri abo 21 nibo babitabye inama y'ubujumbura Evariste Ndayishimiye rero u Burundi Felix Tshisekedi Antoine wa Repubulika ya Rusange ya Kongo biri mu ruto wa Kenya Hakainde Hichilema wa Zambia Andira Jowarina wa Madagascar na Taye Aske Serazie wa Ethiopia ni ukuvuga ko abakuru b'ibihugu 6 aribo bakoze rero urugendo bashikira mu Burundi muri awa perezida rero wa Zambia yaraje rero gushyigikira amabanga yahorana rero wa Kenya nawe yaje rero gusaba abagenzi be ko bashigikira umukandida wa Kenya ngo atorwe kurongora umuryango w'ubumwe bwa Afurika nacyo rero gihugu cyarungitse umukuru w'igihugu rero n'umushikiranganji wa mbere na perezida wa Madagascar Andira Jolinane yari azanywe rero no kwamamaza umushikiranganji wiwe ajejwe imigenderanire ngo azatorwe kurongora ubumwe bwa Afrika. Komisa rero riharanira ko ibidandazwa bihanahanwa muri ako karere byoroshe ko n'abantu b'ibyo bihugu rero batemberera byoroshe. Burundi rero bufata ko arico gihugu ca mbere gikenye muri ako karere ni nacyo rero gishobora dushora bike cyane muri uwo muryango. Bamwe mu bahinga rero bafata ko mu myaka 43 Burundi rero bumaze muri uwo muryango Zepu na Komesa bwabaye rero ikiraro cy'abandi bashoreye cy'abandi rero bashoboye kugumwamo. Aho rero gufata ingingo zibworohereza mu guhanahana ibidandazwa n'ibindi bihugu Burundi bwo nyene ntibutinya kwifatira ibihano bukiyugarira ko imbibe maze bukaba rero buriyanse isoko. Ni rero intambwe kubona inama yarashoboye kubera ibujumbura. Inama y'ibujumbura rero yari kuba yabaye mu mwaka w'2018 ku ntwaro ya Perezida Nkurunziza. Ikiringo cya gatatu cy'inkorabara rero cyatumye inama itabera mu Burundi ija rero muri Zambia maze u Burundi barabusimba mu gihe bwari buramukiwe rero kurongora Komesa. Kubona rero Perezida Ndayishimiye agaruye iyo nama ikabera i Bujumbura ni byiza cyane. Mbere yaraye rero yaraye anatangaje ko u Burundi budagisubira rero gusaba visa abanyagihugu bose baza mu Burundi bavuye mu bihugu bigize Komesa. Ako nako ni akarorero keza. Ariko haca hagaruka rero ikibazo gikomeye nk'umukuru w'umuryango uharanira rero ko ibidandazwa bihanahanwa byoroshe mbere n'abantu rero bakagenderanira byoroshe. Mbega Perezida Ndayishimiye azoguma yugaye urubibe ahana rero n'u Rwanda zuba rero atanze akarorero kameze gute mu muryango. Perezida Ndayishimiye rero yoba agiye kurongora Komesa nk'uko yabikoze kuri EAC. Mu buheruka rero Perezida Ndayishimiye yarongoye umuryango EAC w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko. Muri ico kiringo rero Perezida Ndayishimiye yaranse kubahiriza ingingo ya Senare ya Afrika y'ubuseruko yamaze yemeza ko ikiringo cya gatatu cyankuru nziza cyahonyoye ibwirizwa shingiro by'u Burundi n'amategeko agenga EAC. Ndabakengurukira cyane mwebwe twabanye muri amakuru andi makuru akaba ari bubagire ko masaha macicana ari imbere. Mwakuze cyane kubana natwe.